Thank you so much for taking time out and watching this powerful video. I believe it will be a blessing to you. Make it a point that you also subscribe to our YouTube channel, and after that, hit a notification button so that every time we upload a video, you'll be the first one to receive a message. Come on, let's watch it and see what it has to say.
Usesontweni lakho longahlalanga kahle ekhaya. Kusho ukuthi akayanga esontweni. Njengoba efona nje ungayiphendula akayanga esontweni, uyazi ukuthi uyephi. Ngoba kuba usesontweni, kunabantu bazalwane abangathenjwa la. Umunye ngaze ngamchaba ngishuthi njengoba ngishumayela ngeke, kanti angizenzi ibishop ngishuta ngelife. Ngifuna indoda ngine audience eyodwa ezokubukela umyeni wami. Kuzabona ukuthi ngisenkonzweni. Uthe ngiboshuda usaqala, ngishude phakathi, ngishude sewuvala. Ngoba abanye abantu bayayimajina. Yekela ukucabanga into umuntu angayishongo kuwena. Ungathi kumuntu kusho ukuthi awungithandi umuswena, akashongo. Inkinga yakho wakhe isithombe and silimaza wena. Number two, number one is imagination. Imagination, let it pipe in. Wathola umlayezo ubani Elijah. Read the Bible. And he saw the message. He saw it. A little ubone message. He saw it. Ngama Makamu. Uthi angizokubulala and he saw it. Wabona ukufa. Akasawubona umlayezo. Ubona into. Same lies, but why is a life? Depression. Depression is the ones who feel like I to funu goofa. And you suffer no pill. Wasala pants. Go pee. Maga funu goofa, wanga fan pons in time, but we'll tell you to Zan and Tangambula. When alone? Every day. Upon some ira text, upon some good one. But look, please, me fanini. Upeti denga bula lentli. Une inki inga we. Aufuni gufu sabi inki gope ganenas. Then sokuza wonka makwala. But you cool. Go cool. Go yes. Amehla ngakubo. Ne indlebe zingakakuzwa. Ngisho nomqondo wakho. What a silly pants. What did you know? Number two, the puppet. One other. Gakumuto Sala Sutan Jamuton in King. Saba Jang and Foroka Logati. Sabin, we are born of a lumbus die, but you are he. Jobunga to go to when he in exile. Ngoba umuntu ongadli uyadliwa. Sesikubonile wena ukuthi khona into ekudlayo. Sikubona etafuleni awudli. Uyalipheka iphalishi, uphakele wonke umuntu. Wena uthi ngi-right. Ngoba umuntu ofuna ukufa njalo ufuna ukufa lambila kungeni appetite yahamba. Kancane mawuhleli. Uyazama ukuzibamba, you are trying to fake it. Loko beka umuno la. Ucophoza ngathi ufake i-makeup kanti awuna makeup. Uzama ukuthi bangaboni ukuthi ziyehla. Iy'nyembezi. Zokuthi why ingafi ngiphumule. Ngazala iy'ngane ezidla ama-drugs ngale ngiphendlela. Why ingafi ngiphumule. Iy'ngane zihamba zitshontshe emdeni. Kunento ekuphazamisayo. Bengizokutshela uma uJehova engakusizi akekho umuntu ongakusizi. Ngabathola abantu abangavuma kule sikhathi, kule era, kule season, kule generation yethu siyalidinga usizo lukaNkulunkulu. Wangangenelela. Anginandaba ukuthi nivotela bani. Yena wangangenelela. Akunamuntu ozoyilamula lento esikuyona. We are living in a country where a dog eats another dog. Only God can save this nation. kabuhlungu njengokuthi every Saturday rather every day ngifonelwe hambe yolanda ubani bani government moshara bebamkidnapile bamfaka ebhuthini bamthathela izinto zakhe ba draw imali yakhe maqedane bambulala ngaze ngizobuhlungu a friend of mine Andres bamthatha like it in Parkla. A very good friend. Bam keep up with A3 yakhe entsha, bamfaka ebhuthini yakhe imoto. Ba keep it tracker le. Yena sahlele ebhuthini. This is our country. Bafika round the belt. Bam keep it isbam, bam keep ebhuthini bathi bambulala sa jam isbam. Wabaleka. I'm gonna run the president champion sporo. Bazamgum kichimis. Bangam tall. One can emzin, wa phone, a kichiman is on land and say run the pet, the bazamung bulala bashuleg. Mpela basuga ba kichi. Vum 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 vum. Uzim what it do manga pal, sebang land. Waphuma uze ngesibhamu sikhala kanti bebahamba baloku bamfuna kule mizi bazile ukuthi uphelele la wathi ephuma kanti uphumela le moto ayibalekile bambulala getting a call hambe government moshari yomlando if God does not help us we are living in a nation whereby kuyofiwa ngathi kufiwa iy'ntuthwane ngale nto siyayidla impilo yomuntu. Not long ago, every day we witness the same thing. We are asked now, shall we see so work and live? Was Ezra and Elbow was having a 12 o'clock episode. When say China recently, 3 o'clock we're just walking. AM, Hambang Enya. But you give me, no, what's a big criminal crime in that? Sabi nyoga or anything, because crime is not here. But I'm going to say, can I just please die? Tell the pants go mut. I got a thing of a funeral. The goodness see. Bangers of tongue. And those old lads. Alan. Magala Lukulukula, 2 million kilos. And this is a present candle. I was a lot. Kilos can shut up. You shall not die. But leave. Yathinga ilosi into engifuna ungenzele yona vuka number 1 number 2 suka number 3 iya kuphi yathi yentabeni ngiqadile ukushumayela ngicela ukuvala khona lapho uma uzothi iBhayibheli suka esihlahleni uye entabeni kusho kona suka phansi ngoba khona into zaphezulu osabekelwe zona. This morning bengizothi ungafeli phansi ngoba kusenentaba osazoyigibela kunezinto onganazo osazoba nazo but kuyothatha ukuthi ube nekholwa. Yebo akuhambi kahle but engikwaziyo kunezinto engibekelwe zona and ngiyazi kule level usimakade angifuna kulo. God has another level. You just have to keep your faith. Never fail. But in them, full good to eat up. With one kumundola. awukwazi ukufuthi awukwazi ukufukhala kanje if ngathola ithuba ngo 2020 ngindlela ezimene ngathi uNkulunkulu ungcono ngise kahlahla kube ngigwala awufi mawundlela ezintweni uba nombuzo ingabe ungibekelene emva kwalezinto awukwazi umdlulisa kulento ungekho into ongibekele yona kuzobongwa namaqhawe aphiwe ngisho nemiqhenqe osuku olukhulu oluzayo khamsandla sakho ngithandaza never ever 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 die where you are sibongile baba wethu oyincwele sibongile nkulunkulu wethu onamandla nabo abantwana bakho bafikile wangihlebela wathi batshele lezimo ababhekane nazo aziyokubabulala kusanentaba okumele bayohlala kuyo ngiyathandaza phezu kwezimpilo zabo izimo zale level zingabenzi balahlekelwe leya level bagcine balondoloze in the name of Jesus everybody say amen shalom nkulunkulu izandla
I believe and I know it that this video has blessed you. Please don't forget to hit the subscribe button, notification bell, so that you can be the first one to know when I upload more videos. If you are blessed by this video, go ahead at the bottom here and give me a comment. Say whatever you want to say so that I can be encouraged to give you more videos. I'm telling you, even today, even tomorrow, I'm putting more videos. If you subscribe, you'll be the first one to know when I'm putting more videos. Stay blessed. Amen.